koia te tāhite kahika tāhine tuatahi, koia hoki te mema tōranga pū tāhine kia kuhu ki te whare o ngā ture ki te anga o te raiona. Aka he wahine, he tua wahine, he mārei kura kāore I horokuku ki te tuku I ona whakaaro tōtika ki ngā kaupapa I pūmau ki aia. I kōrero atua hau ki ngā mema tōranga pū I te rānei, kia tahuria ke rā tātou.
I was right! And yes, I'm a prostitute, and no, it was not right.
He tua wahine I tohe pau te kaha, he ngaro manga nui ki te ao tō rangapū.
He kānuhi mo te whānau takatā pui.
She danced to her own beat, and that was what made her something that appealed to the masses.
People like Georgie played a role in influencing members of parliament like myself. Coming to work in this particular space.
Mātua rā ko Georgina Beyer te wahine takatā pui tuatahi kia ki te ana o te raiona.
How dare you use the cloak of Christianity when you are imparting to your children?
Me te aha mai anō ki mohoa nei ko ia te whakaue kāpara o te hapori āniwaniwa.
It's when she stood on the steps of Parliament and fronted a protest group that was hateful and discriminatory. And that's what I remember her most for, and what I'm most proud of.
She represented places like Wairarapa, she represented young boys who didn't feel comfortable in their identities, she represented our takatā pui whānau whānui.
E hara I te mea I whakaaweawea nahea baia I te hapori a niwaniwa e kāo, engari ke I te whare pāre mata whānui tonu.
Huki aku maharita wā, timatau I roti te pāre mata, kāreau I wariwari tana kaha ki te kōkiri te kaupapa I ngā wā katoa.
He tauira anō, mō tērā hāpore, nō reire mihi ana ki tāna whānau ki ai anō I te wā I whāki mai I ngā momo kaupapa ki pare mata nei.
Aha kua kāore ona whakapono tōranga pū I tapatahi ki ēnā o te āpitihana, e rau ana ngā mahara o ngā mema Māori o ngā hina rā.
The world's probably a lesser place with Georgina e haere ania. So condolences to her family and thank you for her contribution to New Zealand.
Ko te uru paunamu nui hea hatana o Hāki, I mānawa tia rānei āna mahi nunui.
Her contribution has not been acknowledged well enough, you know, through the years. It takes bravery and courage to do what she did.
She's influenced our lives as Rainbow members who have come into Parliament. And we hope that we can do just as much as she did.
She's left an incredible legacy for all of us to walk in her shadow.
He o Hāki a niwaniwa no hea rawa, e wareware tia. Ko te karere kātahi anō kātau mai ki au Scotty, hei ngā wiki e haere ake nei ka whakatūria, he whakamaharatanga nunui, hei whakamahara I tēnei tai ki ngā para I ngā wiki e haere ake nei, ahakoa he ngaromanga nui tēnei, ahakoa kua ngū tōnga reo I te whare pāremata, ka pāoro tonu, haere ake nei, haere ake nei.
Ka rea kore te Okiwa e tua koka ana te ao I te ngaromanga o tēnei tua wahine mihi atuana kia koe te Okiwa I ena whakamārama katoa. Tēnā koe te tuakana.